ryo guteza imbere uburimyi n'ubworozi leta y'u Burundi yarashize imbere politike nziza yo guhimiriza abanyagihugu ibicishije mu migambi itandukanye yabo yo gushira hamwe amatongo gukorera hamwe mu makoperative mu ntumbero yo kugwiza umwimbu bikaba rero byaritabiriwe n'abanyagihugu mu ntara ya Muyinga bagiwe imbere n'indongozi abajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara
igikorwa cyo gushyira amatongo hamwe abegeranije mu ntumbero yo kugwiza umwimbu cyaritabiriwe ariko ubwa mbere na mbere cyitabiriwe cyane rwose ku rugero rushimishije mu myonga buryo bwaho mu ntara ya Muyinga abarimira mu myonga bose barimira rimwe bamaze kutahura akamaro ko gushyira imyaba bafise hamwe bakarimira rimwe kandi bagatera igitegwa kimwe no gusarura bagasarurira rimwe bakongera kandi bagatera imbuto imwe abegeranije bose kandi imbuto bamaze kumvikana hanyuma haruhande y'umwonga naho ubu icyo gikorwa cyo kwegeranya indimiro kiriko kiraja no ku misozi nubwo kitarafata umurindi munini cyane ariko no ku misozi byaratanguye ubwa mbere bwo iyo abarimyi bamaze kuja hamwe bitwe bitukurikirana abarimyi misi yose bitworohera kubigisha bari kumwe bose ibyo tubigishije bakavyumva bari kumwe icyo bumvise umwe atatahuye neza ageze no muhira canke bari mu kwatera inkuru n'abandi bari mu bikorwa bitandukanye mugenzi we aramusigurira hanyuma kandi bagaca baterera rimwe no kuvuga nta gusigana mu gutera canke no mu kurima barimira rimwe ikindi kandi nuko baca barima n'imbuto imwe kandi bakarima imbuto izwi neza bose iyo ivuye no kuvuga igifise akaranga igikomeye kimeze neza hanyuma ikindi nacyo nta busuma busubira kuhaba kuko bose baba bejeje bereza rimwe bose no kuvuga nta kuvuga ngo igatima kuja kwiba hariya canke hariya kandi mwimbu ubonekera rimwe ugasanga bose mu ngo baba ufise no kushyora ku isoko bakawuronkera rimwe umwe ari ko akarusho kaba kanini cyane iyo bamaze kurimira rimwe ikindi kandi iyo barimira rimwe biroroha yuko baronka n'umwimbu munini cyane gose kuko ntawuba byo kumama kajagari bavyaraheze ntawuba ajagarira ubundi ngo atere kumbura igitegwa gikenera amazi menshi ngo njyana bacatera igitegwa kitakenera amazi bose batera igitegwa bumvikanye ko n'uburyo bwo gukurikirana ubari bumwe haba mu gihe igitegwa gitewe n'ingwara ingwara bayigwaniriza hamwe natwe bikatworohera kandi kubakurikirana n'umwimbu rero bawuronkera rimwe kandi ugasanga umwimbu ushimishije kuko bose baba bagize urunani atanu mwasigaye inyuma uyu mwonga turimwo n'umwonga wacizanye uri hagati y'ikomine zibiri ikomine ya Muyinga n'ikomine ya Butihinda ukaba igizwe n'uburinganire bushika ku hegitari 550 uko rero ngaha baharimira abarimyi barimira rimwe igitegwa kimwe muci kenshi bakunda kurima ibigori nk'uko mubibona n'ubu ibigori barimye muci biriko birera ibi byo bivuyemo kandi hagaca hasubirwamo ibigitegwa cy'umuceri nabo nyine kandi bakarimira rimwe ariko hari naho bishika ugasanga hari abumvikanye bari kumwe bafite nk'ibegeranje imirima nk'hegitari zishika nka 200 bakifuza kurima ikindi gitegwa kitari muri ivyo abo nabo nyene tutatubashira hamwe tukaba tuzi ati hari yakariya karere hazorimirwamo igitegwa kimeze uko canke kiri kuri uyu mwanya ariko rero tuvugana izo hegitari 550 zose zirimwe mu bigori
akamaro ko gushira amatongo hamwe twebwe abarimyi ubwa mbere turaronka inyigisho ziri hamwe tuzikuye ku buyobozi bujejwe bidukikije burimye n'ubworozi tugasubira tukavurira hamwe ibitegwa biba bigwaye hanyuma tukaca dusubira kandi tukaronka imyavu uwabuze kuko iyo mirima biba bisaba yuko isa neza abaje kugiraba n'abarenganye bose babone ko imirima isa neza umwavu rero tuca tuwugurira hamwe uwabuze utashoboye kuronka amafaranga yo kukwiza muri icyo gihe abari hamwe bakamugurana hanyuma akazoza arariha bukebuke kubera tuba turi hamwe umwimbu uraba mwinshi cyane kuko ubuhinga bujanye n'indimo gose tuba tuburiko tuburabira hamwe tukabikurikiza twese turi kumwe umwimbo rero uriyongera cyane no gusarura tugasarura dusarura dusarurira umwe wese akamenya ibyo yasaruye tukabwirana n'ukuntu tubika umwimbo kugira ushobore kuca ikoperative bwa mbere murabona ukuntu hameze yatanguye arishira hamwe gitwa teza imbere ibikorwa hanyuma mu nyuma re tugiye kujyandikisha bacu batubwira ko teza imbere ibikorwa hariho twari twashatse yuko tuva kuri kwishira hamwe hama tuduge muri cooperative iyo zina nyene riduge abari ryo ricariba na cooperative zina rya cooperative mugadushitse bacu batubwira yuko teza imbere ibikorwa ari menshi tuca turongeza ko mukenyezi kuko tumaze kubona abakenyezi bashika ku mirongo indwi hamwe n'abagabo mirongo ibiri n'umunani aha mu kwiyegeranya twatanguye turi abantu cumi twashyize hamwe umutahe w'abantu cumi mugabo mu nyuma tuza turagurirako bivanye n'intumbero twebwe twihaye intumbero twihaye kwari ukubwira abarimyi tubegeranirize hamwe tubashire hamwe muri cooperative hanyuma turabe ko twotezanye imbere twese ubu cooperative dufise abakozi bose hamwe mirongo itandatu kuko turiko turimira hari mirima minini inya twaciye dushiraho abakozi mbwa hari mito mito tubatora iyo bari ngaha turafise mirongo itatu no hajya ku wundi murima dufise ho mirongo itatu abo rero dushaka ce tubagurira mitiwere kuko abari ngaha twe twabaguriye mitiwere dushaka nabo hijya tubagurire mitiwere nabo ngaha kuko zimara umwaka murumva kwako arakarusho ubwa mbere
mu ntara ya Muyinga nyene hasanzwe himbuka ibitegwa byinshi hari ibigo bageragerezamwe imbuto bakanazigwirizamwo vyitwa centre de rayonnement mu rurimi rw'igifaransa abarimye rero baraheza bakahigira ibijanye n'indimo
ama centre de rayonnement hano muri Muyinga ariho kandi aho ari bimeze neza kuko hari abantu bamaze kuronka uburyo bwa cooperative cyanke abantu basanzwe bakoresha uburyo bwabo bwite bakorera muri ayo centre de rayonnement ugasanga rero ibikorwa birashobora biragiye neza ku rugero nubwo bitaba birashika ku rugero tuba twifuza ariko ugasanga ni urugero rushimishije no babwira nka centre de rayonnement iri ikinazi kinazi mu ntara mu komine ya Muyinga hari n'iyindi kandi iri mu ntara ya komine ya Muyinga nyene ku musozi wa Gatovu iyo yikinazi ikorerwamwo n'aba prive ku giti cyabo ariko iyo yo muri yo mu Gatovu igakorerwamwo na cooperative yego hano muri Muyinga kandi hari n'intara novuga ko irimo abarimyi batandukanye kandi bari ku rugero rutandukanye harimo mwabarimyi bakarorero benshi harimo no babwira hariho abarima amapome bakarima inanasi imyembe imicungwa n'ibindi kandi ariwo mwuga bafashe atakindi gitegwa birigera barima abarima ije bitegwa gusa ivyo babeshejeho hariho kandi abarima amavoka bafise amavoka magitari menshi cyane hari abarima ibigori ku giti cyabo mbere ndetse banamaze no gushinga n'amahinguriro acha hingura ivyo bigori nyene bakuye mu mirima iwabo
hari benshi batahuye ko uburimyi ari nzira ishika yimbuka maze babigira imirimo yabo babikorana ubwira ubu bakaba bageze aho bakoresha abakozi benshi Jésus Marie Joseph ntinanigwa wo ku musozi Rutoke zone Rugari afise imirima y'inanasi amapome imizabibu n'ivyamwa byinshi bitandukanye akaba yahevye akazi yahora akora ubu arimira ku mahegitari 11 kandi arashima
ni murima twashatse kugira ngo mu misi izoza ndyakunda dushobe kuronka ivyo duhabana ivyo dudandaza dutware no hanze turiko turimiramwo ivyamwa bitandukanye nemeye kwihatira cyane ku vyamwa cyane cyane harimo inanasi kuko umurima wose ahugera harimo inanasi hasi hanyuma hirya no hino mu izina nasi caduteramo ivyamwa bitandukanye harimo imicungwa mandarine harimo indimu harimo imyembe harimo amanovu ni kuvuga amapome harimo imizabibu harimo imitagafero harimo imitima y'imfizi harimo na mapapayi ibi nize vyamwa cyane cyane dufisemo kandi nibyo twihatira ko ariko uyu murima aho uvukagera hose icama cinovu ariyo pomme kimwe kiriganza cyo gituma umurima witwa Vedipo plus verger digiri pomme plus ni inovu niryo giganje cyane mwivyamwa turetse nanasi niryo giganje cyane ni chama rodo shaka gushimikira ko cyane dufisemo uye gushika ubu ibiti birenga ibihumbi bitatu bibiri bishika ibihumbi bitatu ariko vuba tuzaduteramo ibindi ibihumbi bibiri kugira dukwize ibihumbi bitanu ngo rwego duca kugezako ni muri ma rero twatanguye inarasi kwa zitanguye haciye imyaka itari mike mu 2007 hanyuma twatanguye intege itari zibiri hama turashira ko zine ziba zitandatu nigice hama turashira ko zine ziba umunani ubu rero twakwije hegitari 11 hari byo nize mugabo kandi hari nibindi umuntu yigira ngaha mu bwo byo twiga hari byo nigira ku mbuga ngo kana bumenyi nabwiye ko nize ibya informatique byanamfashe cyane kugira ngo ngire ubushakashatsi nkatembera mu mirima y'abandi nkabona ingene abandi barima nkacanza nkaca ndabikora hanyuma rero ibyo dukora kugira ngo hase gucya urugwambira citangira kuko jiwe kenshi ntonda ngaha ngo mamari imyaka ine kiretse ari atari nk'inama abantu mye ko ngo mamari imyaka ine misiyo se ntonda ngaha mwabonye ko nubatse n'inzu hajya hepfo ijyanze ubujya hajya niho nshaka gushyiramo n'ibiro kugira ngo nyene ndahicare nkaho umuntu akorera akazi ka misiyo yose hanyuma rero abakozi ndabakurikirana neza tugategura isi neza izina rase mwabonye ko ubwatsi burimo burayamira gatoya ariko turahasasira kugira ubwatsi butume hajamo umwavu umeze neza hanyuma rero ko ibiti by'ivyamwa navyo turabishiramo umwavu amase y'inka gusa kubera ko twifuza ko muri kazoza tuzoshora hanze nta mwavu w'ikizungu dukoresha kuko abazungu hanze iyo bakeneye ibintu bimeze neza ntibakunda ibintu byashyiye imyavu yashyiye mu mahinguriro cyo dukora umwavu tukawihingurira tukawugeranya neza ukabora umwavu w'amase y'inka canke y'ingurube canke y'impene hanyuma tukaheza ari wo dukoresha nicyo gituma ubona bisa neza bifite abakozi batonda akazi ka misi yose bashaka ku 50 ariko iyo kazi kabaye kenshi nk'akantu ko guca ubwatsi turashobora no kuduza igiti kigashika no kwijana bivanye n'impamvu akarusho kariho koko kuko kuva ntanguye kurima natangiye kurema 2007 maze kubona ko harimo akarusho harageze igihe inanasi zashobora kumpa amahera angana n'umuriyoni kandi hari hakiri hatonya umuriyoni ku kwezi mu gihe akazi nakora ntashobora kuyaronga mwico gihe nacyemvaga ntikanongereze maze kongereza zaciye bigenda neza naba mu nzu mpanze kandi nzumbi abantu baraza bagatwenga hari huzuye ivyondo ubwo bahomba n'ahantu hameze neza inzu isa neza kandi nini kandi ndayishimira hanyuma ndafise abana abana indwi bose bari mu mashure hariho n'uwahejeje kaminuza kandi ndashobora kubarihira mu mashure y'abigenga atangorane urumva ko akarusho karimo hanyuma urabona ko natanguye bwa mbere natanguye nk'igitari zibiri n'igice ngeze ku igitari 11 ni kuvuga ko izo zose zagiye ziraza nagiye ndagura nongera ko kubera yuko naronse inyungu hanyuma ndafise n'akakamyonete gakora iyo nje kwamuriza inanasi camakiramo aca ntwara ku isoko
mwe mwoyo murima turimwo izihe gitare zose 16 n'inusu zirimo imbuto y'ibigori iyo mbuto y'ibigori naho kubera ari umurima wiyaguye atayindi mirima iri hijya no hino twaragiye turasaba mu kigo kijejwe kugwiza ama ibivyagwa bita setrako ko naco co dushiramwo amabaraza bararaba basanga nta zindi mbuto zoza kubibangurira baca baratwemerera tuca turemera yuko ngaha baratwemera ko tuhatera tuhimburira imbuto z'ibivyagwa aha rero ibigore hamwe n'ibigabo hanyuma hageze yuko bibangurirana murazi ko ikigabo ikigori gifise ibitsina bibiri gitsina gore kijya aco cubusage hanyuma igitsina gabo burya buja hejuru aha rero hageze tugeze kubangurira tuzoca dukura ko kubigore igitsina gabo cyose dusigarane igitsina gabo cyo kubigabo gusa kugira bizobangurire ibyo bindi ibyo iyo mbuto twe dushaka kugira dushobore kuronka imbuto iri y'ikivyagwa ibigori birasa mugabo ibigabo turabimenya kuko tubitera ukwavyo tubishira ku mirongo ukwavyo n'ibigore tukabishira ku mirongo ukwavyo nk'akarorero murabona yuko hariya harimo ibiti bijya biti byose nibiti by'ibigabo cyatumenya tuti aha rero ibi bigabo byacu dutegerezwa kubibungabunga neza kugira bize bishobore kubangurira ibyo bigore bindi biri ruhande yabyo cahavuka ibi byagwa ibi byagwa ibyo bivyagwa nabo kubera aha ani ni ba ibi byagwa bizovuka ngaha ani longest seti hash yego ikintu novuga nuko ikintu novuga nuko kinteye intege je naraguze umuduka o ikicoro sindakibura kubera aka kazi nyene ndimo kandi nibikorwa bya cooperative nca mwumva ko nca ndabikora mfise ndinguvu nyinshi kuko twimbuye ngaha ntegeza kwiruka nka kurondera ababitugurira ibyo bintu nkoresheje uwo muduga kindi nacyo nuko twaraguze imoto z'abandi bakozi bakora ngaha n'abanywanyi ngaha ubu tukaba turafise imoto zitatu abakobwa bari ku kazi ni ukuvuga nta kandi kazi woja kurondera kandi umva ufise akazi ngaha kandi ubona n'akamaro kariko karakugirira aha twateye imbuto zose hamwe zirashika ku biro menga 330 kuri izi hegitare twiteze umwimbo ushimishije kuko ngaha turi niwamara kumera neza turabona yuko ku hegitare imwe dushobora gukura ku hagati y'itone 4 z'imbuto na 6 izo twiteze hagati ya 4 na 6 kuri ama hegitare yose rero umaze kugwiza n'izo tone 4 na 6 muca mwumva yuko twiteze umwimbo mwinshi cyane
Kizimana Saidi numukozi wa leta yaharimiye umurima w'ibigori mwiza ungana na hegitari 25 avuga ko atakazi koboka kimubuza kurima kuko hari ico yabonye mu kurima
hegitari ziri ngaha zirimo ibigori ni hegitari zishika 25 ibiro twateye ni biro 500 by'imbuto imbuto ni panare senkari truwa yimbuka cyane igeze muri Muyinga ubu no murimye wari wese numwe tuko kwita muto arayizi mbere kugeza yaho aho mu isoko imuyinga kubayirose wasanga bari ko barayigura amahera menshi cyane arenze ikiro kimwe kirarenze 10,000 ariko bakakigura
ati si gupfa kurima kubera ubonye abandi barimye ngo no kubitegura neza niho heza ukunguka
Ubuhinga turamurabona ubwa mbere na mbere harabaho gutegura itongo ukarima kare itongo ligahora no kuvuga kurima kare uca wumva ko wateguye itongo mu 8 izuba likakira itongo ligahorira hama rero ukazana imyavu kegereza imyavu hafi uba waharuye uratindo kabimenyera naho tutaraba engineer nkabo babikora mugabo uratindo kabimenyera ukamenya ku hektari umwavu amase y'inka ukoresha ni bene zingahe ku hektari rero ugaca uraba ama hektari ufise ugacubona amabeni uzobwirizwa gushombera ngaha harabaho umwavu wihingurira hakabaho n'umwavu ugura kuko kumwe kubera ko umuntu aba ari karakorera ahantu hanini inya usanga bitoroshe kuronka utawuguze hama mwambagije guhingura itongo tubandanije rero ku byo gutera murabona ko biteye ku murongo aha ni migozi turazana hama hagati ngaha hagati y'umurongo n'uyundi ni santimetero 80 hama kwibango uravyo uko ibigori bikurikirana ni santimetero 60 kugira ngo ikigori ibiza bibe nk'amasaka ubyegeranije cyane bica biba nk'amasaka ugacyo usanga uri kuraronka we waruzi kuzoronka byinshi kubera wateye byinshi mugo ugacyo usanga uri kuraronka umwimbo muke kuko wabyegeranije cyane ariko iyo bitandukanije nk'uku ngira ngo muzobibona kumbure nkeka muzonagaruka byeze usanga ibigori bitatu bine biravamo ikiro
ku mutumba kibongera ndayisenga Rashid twamusanze mu murima wiwe w'amavoka ateye ku mahegitari ashika 35. Ati ni namara kweza nzohakura inyungu iboneka, anaharimira ibindi bitegwa bitandukanye.
Ahantu nkunze kuharimira ibigori, umuceri nibi bitegwa mubona biteyemo vy'amavoka. Kurima ni kintu jewe natanguye mfise imyaka 15 mvuye mu ishuri, n'ivyo niko kazi naciye ntangura gukora gushika n'uno munsi niko kazi nkikora. Natanguye kurima ndima imetero 50 ku 50, ngo Imana yarantejeje imbere, yaramfashije mu bwo burimye nyene, ubu ndima ihegitari 60. Izo hegitari 60 nk'ubu izi hegitari mubona ngaha ni hegitari 35 zivoka. Nizo kubera murabona ivoka kuntu nagenda zitera zitandukanye, mumva yukugira ivoka zizogire ukwisanzura gukwiriye no kugira ngume mbandanya ndimiramo mu bindi bintu. Burya rero nico gituma mubona ngaha nteramo mu isoya, nkateramo mu amateke, nkateramo mu mwumbati. Niko kazi kanje ka misi yose. Umuceri nayo nateye itoni y'umuceri, nari nahakuye itoni 90. Ivyo bintu bica bituma rero biguma bimpa icizere cy'uko umuntu yobandanya arima yote bagatera aje imbere.
Ibigori
nari nahakuye itoni 15, kuko nari nabiteye kure na kure kugira vyorohereze uwo muceri. Biramfasha ibintu binini, abana bariga, ndaronka aho mba heza, umva ndinze ndonkantu nishungurura ko kwa amazi nkacana amatara, umva mba mbaheza harabaye. Icyo nicyo bimfasha, icyo ngombye cyose kwaba kwambara, umwana kwiga mu ishuri ashatse umwana ariga kubera iryo shuri, kubera iyi ndimiro. Akamodoka ndagafise ntemberamwo narakarose kubera indimiro. Gome narateguye narakoze, turetse ko dufise intambamyi muri ibi bintu y'uburyo cyane cyane. Ariko kuvyo namaze gutegura mbona amaze gushika ko Imana idufashije bikabandanya bimereze neza, nkuko mubibona Imana ikadufasha ikaduha akavura ukumera neza, gusa nta kindi tuba dukeneye dusaba Imana akavura gusa, ko tunize turonka imvura burya ibintu cyo bitegereza kumera neza. Nk'Imana yo dufasha rero akavura kakagwa neza. Aya mavoka ndayateguyemo ikintu kinini cyane rwose, urabona ziteye mu hegitari 35, hateye ibiti 3000. Ni kuvuga ko Imana yamfashije twebwe ivoka ngaha muri Muyinga cyane cyane irya kijambere bagusanze mu ndimiro umufuko bakugurira 50. Ni kuvuga ko bino biti naho igiti kimwe nokura ku mufuko gusa, urumva ko no hamuri ivoka z'imiliyoni 150. Imana yamfashije mu ncamake ibintu byose tubizera kuwo mu ijuru. Ni ukuvuga Imana idufashije akavura kakagwa neza, tugakurikirana bino bikorwa. Imana idufashije tukoza turaronka nko ku mwaka ngaha nabikoze, kuko nabikoze mfise vision y'ibintu nzoteba ndonkaho sino bibandanya mbwa nk'uburyo nabikoze nizeye ko nko mu myaka 5 iri imbere shobora ngaha kwamura ivoka z'imiliyoni 405 cyangwa 500.
Muri ibyo bikorwa byo kurima barahura n'ibibazo bitandukanye.
Muri ibi bikorwa turagira ingorane nyinshi cyane. Murabona nk'ubu ibyo twimbuye ngaha tubishoye imbuto turayitegura, hanyuma tukayishora haciye igihe kinininya, kuko ntiduca twe dushorerako, tuca tubanza tukayitegura neza kugira dutange imbuto irobanuye neza ikoze neza. Hanyuma iyo ni ingorane ya mbere y'uko amahera tuca tuyaronka dutevye, ugasanga n'abakozi turiko nuko nyene nabo ibikorwa babikora nk'iby'iwabo amahera akaza araboneka atevye. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri ni ingorane y'umwavu nyene w'ikirundi, ingorane y'umwavu w'ikirundi, kuko kurima dukeneye yuko ibango ryose tuba twashizemo umwavu, niyo n'ingorane. Icyo gituma twatanguye kwiyungunganya hajya kugira turabe ko twoza turagura buke buke iraro, turabe ko twokwegera nyuma tukora n'umwavu w'ikirundi. Hanyuma iyindi ngorane tugira ni iyo kubura umwavu, batugiye nko kuwutora hamwe bakaca batubwira ngo waheze iyi myavu ya fomi niyo ningorane kubyasaba yuko turonka umwavu mwinshi ugumanye n'urahantu nyine tu hamwe ukeneye uvuga uti narose amahera nagiye narishe hanyuma niki kandi cyo kuriha imbere ukariha ijya bita avance nakijya kiratugora nayo ningorane kiratubera intambamye kuko urashobora kugenda ukavuga uti genzori ntumenye amahegitaru zori mu kuntangana nkubu ugiye ukarima ugakomanda nk'ishwagara nk'itone 30 ukacusanga wamaze kurima ukeneye itoni nka 50 aho rero bica biba ibintu birebire ukacusanga kugira uburonke biragorana ariko byasaba yuko nacho bagikorera ko kugira bashireho umwavu w'intega bizoza basi uzoba ukeneye acagenda azaragura agura kizima aba yashize amahera kuri konti yabo hanyuma yindi sinoyita ko ari ngorane nibihe
leta no kwitakoze yaradufashije iraduha imyavu barakoze imana ibahezagire ariko aroha ahantu batadushigikira ikibazo dufishe se abarimye je nkanje murabona ndanimye hegitari 35 ariko uburyo bwaramperanye sifise banki no kwitura kugeza uno munsi izi hegitari zatwaye miliyoni 300 kuzigura kuzirima zimaze kunkwara miliyoni 380,000 nukuvuga uburyo bwose bwaramperanye nta banki dufise turi bwiture idufashe aha ndashobora guteragira nkananigwa abagenzi nk'abagurana makamwe bampaga muga nkubwe ko dufise banki iri butugurane abari sawa byasaba yuko leta yo twigorera ikadushiraho banki yo kugurana umurimyi ku kiringo c'ibintu yarimye uko bingana